Rangwe Joyce Osogo oyao kar somo somo weche mag kompyuta e kar tiegruok tije lwedo ma Rangwe. Kar kompyuta no ne oger gi piny owacho mamalo to kendo osebedo ka oonge masinde mag kompyuta ma jopuonjre nyalo tiyogo e weche mag mbui e kinde ma gidhi nyime gi chenro mag somo. Dr. Osogo mane loso bang' yao ayanga kar tiegruok ma kamano okoni bende obiro miyo jopuonjrego bedo gi thuolo mar chuogo tije e yore mag mbui. Tend kar tiegruok no bende wacho ni gibiro miyo jopuonjrego thuolo mar somo tije mag masinde mag kompyuta kendo miyo gi certificate bende.
Kana biro Rangwe ka natimo pre-inspection. Kana timo pre-inspection tanwango ka TTI ni wan gi principle motegno manigi passion mar dongo skundni. To ne wawacho ni laboratory infrastructure mantie wadwa ni mondo obed improved. It was my brainchild mondo improve the laboratory kendo kawuono adwa kono Mabei County wayao lab ka miluongo ni Bensuda Digital Laboratory. Kendo laboratory mayao kawuono gi stakeholders gi BOM mar skundni arwako computers manyien pira dek. Madongo.
We are going to have the mission, the vision of the country met. Digital space increased and our young people will be able to be self-reliant. A TVET, education is the key, TVET is the master key. Okwadwa jomandiko teach, wadwa jomandiko ji teach. Kwa kaka daktari sikilugini kani nyathimu biro bo ochiwo wange chaboneno. Tolando gike oseyodo pesane. So that will actually add value to our institution.